Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka onyonore ni gibiro mana donje twak kod piny owacho mar Kenya Kwanza bang' jatend piny William Ruto otengo lwet ogai mar obila Japheth Koome kod komanda mar obila ma kaunti ma Nairobi Adamson Bungei Mogo. Kalonzo wacho ni onge kaka rowere mag Gen Z nyalo dhi e twak kod joma ne onego jowetegi e kinde ng'anyo mar kwedo tend piny owacho mar Kenya Kwanza kaachiel gi paro mar chik mar komenda 2024. Bende nosungo rowere mag GNC kuom kelo lokruok ma osetamo duol mochung' ne riwo wi oganda e pacho ka NCIC kuom thuolo mar dwe achiel kende. Kalonzo nowacho magi bang' chiwo twak e romo mag rowere e kar tiegruok mar sirikal e buore Nairobi.
Not just Koome, but Bungei, the regional commander, has been responsible for killing a lot of people. Yeah. Waende hawa, tumesema wazi. Before actually you talk of dialogue, mimi mwenyewe, majenzi wanasema hawa kwanza ambao ndio vinara wa mauaji, kwanza wajiondoe ama waondolewe, then we can talk dialogue. But not with the people who are holding their bullets. Yani unataka unaweka bunduki hapa, unataka tuzungumze. Hapana bana. Ni haki yao kuendeleza mambo yao, space yao, okay? As I said in my remarks here, the Gen Z revolution has changed our country forever. The way this country is governed. We owe it to them. What I've done in 1 month is what NCIC... Naona wanamuita hata fara kwenda huko kufanya nini? Majenzi wamemaliza mambo haya. Kwenda kufanya nini huko? What has taken the country 14 years, political parties to organize, has been